Lego,
Lego
of my ego.
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 My ego is something that you need to let go of. Pop, pop.